Thank you, Lord.
Roma chapter 14, verse 11.
Romans chapter 14, verse 11.
Ngokuba kulotshiwe ukuthi.
It is written.
Kuphila kwami isho inkosi. Kimina ayakuguga amadolo onke.
Kimina. Aha. Said the Lord, every knee shall bow to me.
Kimina ayakuguga onke amadolo.
Every tongue shall confess.
Nezilimi zonke ziyakudumisa.
That Jesus is the Lord.
Ziyakudumisa uNkulunkulu.
The time you bow.
Ngalesikhathi uguga.
Unto God.
KuNkulunkulu.
That's where the answer will come.
Ilapho impendulo izawufika khona.
And start to confess.
Uqale bese uyakhuluma.
What you want to see this year.
Ufuna ukubona kulonyaka.
There is a greater things that God want to do.
Kunezinto ezinkulu uNkulunkulu afuna ukuzenza.
You can bow.
Ungaku.
But if you don't confess.
Kodwa mawungakhulumi.
There is nothing good that will come out.
Ayikho into enhle ezophuma.
Why God is saying we should bow?
Kungani ethi uNkulunkulu asikhothana?
Why God is saying we should confess?
Kungani ethi asikhulume?
It means there is a power in confession.
Kusho ukuthi kunamandla ukukhuluma.
We can pray.
Singathandaza.
We can fast.
Singazila ukudla.
But we can bow.
Kodwa singakhothana.
It's time January.
Isikhathi ngoJanuary.
That we should bow.
Sokuthi sikhothana.
And confess.
Bese siyakhuluma.
You need a breakthrough.
Mawudinga ukwimpumelelo.
Tell God.
Tshela uNkulunkulu.
Confess
that I'm
a son of God. God gave birth to me.